This is garbage.
Been a bad boy.
No!
I've been a bad boy. A bad boy.
Time to die.
Da 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 da
See how many seconds you last. Fighting you than the other rabble. What would you like your epitaph to read?